tugeze mu mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi ndabaha ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana imbere yuko ntangura ano makuru yacu nagira mbanze nipfurize amafungo meza abisilamu bose basanzwe bakurikirana ino mbonesha kuri yacu BTV Burundi tugende rero no mu makuru yacu y'uno munsi twabateguriye amakuru yacu agizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikwirikira ikigo obere na poro ya Bujumbura barimutse aho basanzwe bakorera biturutse kuri Tanganyika imaze igihe iduga nayo nyuma yuko umugwi wa Dinamo ukuwe mu higanwa rya bare 2024 uno munsi batahutse bakaba bashitse ku kibuga c'indege batahuka mu gihugu iwabo ndabayikaze rero mukanya nidonido njyana makuru ndasubiye kubaha ikaze kandi nkuko nari mpejeje kubamenyesha ikigo obere hamwe na poro ya Bujumbura barimutse aho bahora bakorera bivuye kuri kiyaga Tanganyika kimaze igihe kiriko kiraduga urongoye ikigo ALB akamenyesha ko ataburyo buhari bwo kugira ngo bakore ico kiyaga Tanganyika n'inkuru twateguriye na mugenzi wacu Alain Lohisi Ndongozi.
Inyuma ya kiyaga Tanganyika gisubiriye gusesera mu ibarabara ryitiriwe igihugu cy'u Buyapani bigatuma abahora bakorera imirimo yabo ku iryo barabara bimuka aha twovuga nk'inyubakwa virago yari koreramwo ikigo kijeje gutoza amatagisi obere eka mbere n'ikivuko cya Bujumbura ikigo cy'igihugu kijeje gusanura amabarabara mu Burundi ARB cyaratanguje ibikorwa byo gusanura inkengera z'ikiyaga Tanganyika kuri iryo barabara. Lieutenant Colonel Bigirimana Constantin arongoye ARB asigura ko ibikorwa byo kuzibira amazi ya Tanganyika ari byo gukogwa n'ibihugu byose bisangiye ico kiyaga.
Ikiyaga Tanganyika ari kiyaga gisangiwe n'ibihugu bitanu. Muri ibyo bihugu bitanu kubera ihindagurika ry'ibihe imvura igwa muri ibyo bihugu bitanu hanyuma amazi y'imvura yose akisuka atumbera ikiyaga Tanganyika. No kuvuga rero ibikorwa nyezina byokogwa ni ibikorwa bisaba uburyo bwinshi kandi nibaza ko atari byokogwa ku ruhande rw'u Burundi gusa hanyuma ngo ikibazo kiratoye umuti ni ibikorwa byokogwa n'ibyo bihugu byose biri hamwe
kubwiwe ngo uburyo bafise ntibashoboza gukora ibikorwa bikwiye mu gutunganya inkengera z'ikiyaga Tanganyika.
Amashanjuma klimatike yabaye yarakenewe yuko haba gushira hamwe ingufu kugira ngo tubigwanirize hamwe kugira ngo dukingire amabarabara dukingirizo nyubakwa turi hamwe ariko nkuko nabivuze bisaba uburyo bwinshi twebwe ubwo buryo ntabwo dufise kuri uno mwanya ariko twashimye kwanza gukora ibikorwa by'ibanze dushobore gukingira rijya barabara vinidi Japan nibyo turimo rero ubwo nabyone bisaba uburyo bwinshi turacyari ko turasaba abadukurira kugira ngo turabe ko bushiramo ubwo buryo.
Tubibutse ko ikiyaga Tanganyika gisangiwe n'ibihugu nk'u Burundi, Tanzania, Congo na Zambia.
Tubandanya n'amakuru yacu abarundi bari bakwiye guhimirizwa ndetse bakabavanura n'ingeso yo guta imicafu aho babonye hose ibyo bivugwa n'uwahaze arongoye igihugu Sylvestre Ntibantunganya. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jules Verne na Kimana.
Cyangwa urundi bwifuza kugira igisagara gisuku uye dutegereza guhindura ingendo mbi yo guta imicafu aho tubonye hose bivugwa na Sylvestre Ntibantunganya aza arongoye igihugu cy'u Burundi ndetse aranagira icyo asaba abarundi kugira ngo bishoboke igisagara kibe cyiza cyane.
Iyo ushize itegeko hanyuma ntibyubahirizwe wataye umwanya wawe mugabo kandi no kumenya yuko ufise n'ububasha bwo gutuma itegeko washyizeho ryubahirizwa kuko ritubahirijwe usanga byononeye bose. Fata ibi tugiyemo kandi byiza bikenewe kugira igisagara cya Bujumbura kigira isuku ugasanga umuntu afite butike nka kwibarabara cyangwa afise akabari aho kwibarabara abantu bakaza kwanze kuzana nzoga usanga bakima muri amacupa ya plastike yaheza kunywa rya cupa agatangawe ukibaza uti ibi ni biki. Urumva rero ikibazo nyamukuru nuko abategetse umukuru w'umutumba, umukuru wa komine, umukuru w'intara, umuntu wese aha mu gisagara cha Bujumbura, mukuru wa karitsiye hehe, yumva itegeko ryafashwe rigashingwa, niwe aza kuba mu ba mbere barikurikirana. Hagize uwigira hakaba Ruganda umufatisha iryo tegeko yene agahanwa, n'inzu birashobora gushika yayubatse akabaka mu bintu bitari mu mategeko yuko ayisambura. Kuko dushobora gufata inyungu z'umuntu umwe ngo abarizo ushira imbere mu kwibagira inyungu z'abarundi bose. Aha rero ndakubwira ndakubesha, harakenewe ibintu n'ukuri byo kwigisha abantu bakabitegera, kandi birashoboka kuko ari ibihugu byabishoboye bakavuga ati nuku bigashika abantu bategera yuko nubwo yari karamu itabi ataza guta kwibarabara atabonye harya hari icyo gutamu yabageza bisa kantu mu byatwaye ashiramo gushika zoboda habita bikinjira mu mutwe w'abantu.
Abarongo igisagara cya Bujumbura bakaba baheruka gufata ingingo imenyesha ko umuntu wese ategereza gukora isuku impande y'urupango rwiwe utazabikurikiza nawe akazobihanirwa.
Tubandanya n'amakuru yacu abarundi ngo nibitaho kwitaho ubuvuzi bw'kama, kubera ko abasanzwe bakorera muri ico gisata abenshi muri bo baba badakwije ibyangombwa, ndetse abandi nabo akabatabumenye babifitiye. N'inkuru twateguriwe na Elvis Munyaneza.
Abavuzi b'imiti kama batabinonosoye ikena ry'imiti kama ni zimwe mu ntambamyi abavuzi b'imiti kama bahura nubwo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ufashe mu mugongo abavuzi b'imiti kama, bikavugwa na Habyarimana Beatrice asanzwe akorera mu buvuzi bw'imiti kama.
Ino mu Burundi amashamba ni make, birasaba yuko baza gusoroma mu gihugu kibanye cha Tanzania n'ahandi n'ahandi hakira amashamba bivanye naho umuntu yigiye. Hariho n'abatabyigira ngaha ibi by'ubuvuzi kama, ugasanga babyigiye nko Tanzania. Rero bica bisaba bya biti yigiramo hanze ni byo akenera, bica bisaba rero yuko azaraza kutora imiti hanze. Gusa mugabo gushika ino kenshi birakunda kugorana, barakunda nko gufata kubera nyine usanzwe abakengera imiti kama. Intambamye tugira ni ku bantu nyene usanga baza gukora ibyo batatse, dufate nk'abavuzi ugatusanga ntabyo bigiye, ugatusanga bo bariko baratembereza hama ugatusanga ntibazi ingene umuti ubikwa, kuko umuti ntuja kuzuba, imiti kama ntija kuzuba. Ugatusanga bariko barayitembereza abanyagihugu nabo bagaca bapfa kugura batabizi. Rero nk'umuntu yarawufashe ugasanga uranamugiriye nabi canke nyene ntumuvuye, ugasanga bariko baravuga ngo ubuvuzi kama ntibuvura.
Abandanya itera kamo kuja ku bavuzi babinonosoye.
Akamo no batera imiti kama iravura, kuko ntibaze bafate birya bavuga ngo nibyikirundi nibyabafyitirize, ugacusanga barayitinye bivanye nibyo babwigwa mu mashengero canke nyene n'abandi. Nukuvuga hari ingwara by'ukuri ariko wivuye aba bavuzi kama babizi, ariko si bose babizi.
Imiti kama ikabitagira ingaruka nko kuyindi miti y'ikizungu.
Tubandanirize amakuru yacu mu gisata c'inkino, nyuma yuko umugwi Dinamo ukuwe mu ihiganwa bare 2024 uno munsi ntiho batahuka hano mu gihugu ucawe. Ni inkuru twateguriwe na Alain Loris Ndongozi.
Inyuma yo kurengana ibice bibiri bya mbere aribyo Lotto Ball mu gihugu cya Tanzania na Bar Elites mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Abarundi bagize umunezero udasanzwe kubona umugwi wa Dinamo uronsa amahirwe yo gukina ihiganwa rya mbere rikomeye ku mugabane wa Afurika ariryo Basketball Africa League canke Bar. Umugwi wa Dinamo wakurikije imyiteguro idasanzwe mu gutegura ihiganwa nyizina rya Bar vyanagaragaye mu rukino rwabo rwa mbere bakinye muri Bar 2024 batsinda umugwi wa Cape Town Tigers ku budasa bw'amanota 13. Uwo munezero wamaze akanya urumara kuko bivuye ku gutubahiriza amategeko y'ihiganwa rya Bar, umugwi wa Dinamo watsinzwe impaga ku rukino rugira kabiri bari gutara mu mitwe n'umugwi wa FUS Rabat wo mu gihugu cya Maroc, gutyo icyizere cyo kubona abasore b'uwo mugwi bashika kure muri iryo higanwa gitangura kugabanuka. Uwo mugwi wararungikiye ubutumwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi umusaba ko yogira icyo abafashije maze bagashobora kubandanya izo nkino.
twashaka kubasaba zimba mutima kudufata mu mugongo bizino nkeno za bal kugira tuzibandanye tunazitsinze maze ibendera ry'u Burundi iduvuge mu makungu twongere tunasimbe ibihano biremereye biteguye gufatirwa imigwi hamwe n'ishyira hamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi turakengurutse kubyiza byose mwa mukorera inyuma zacu hamwe n'igihugu cyacu murakoze cyane turabakunda
ubwo butumwa ntacyo bwafashije kuko inyuma y'akanya gato hasohotse urwandiko rwa Amadou Galofa arongoye igano rya bar rumenyesha ko umugwa Dinamo ukuwe muri iryo higano maze umubabaro ukwiragira mu Burundi bwose na cyane cyane mu bakunzi b'urukino rwa basketball inyuma y'ivyo umugwa Dinamo kuri uyu munsi igenekerezo rya 14 ntwarane mu mwaka wa 2024 niho watahuka ukaba wakiriwe n'abakunzi wawo ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye aho ni mu gihe izo nkino bari bagiyemo zizorangira ku wa 17 ntwarane uyu mwaka kwitabira inkino za bar n'iteka rikomeye haba ku gihugu canke ku mugwi uzitabiriye igihugu kiramenyekana mu makungu urugero rw'umupira w'amaboko basketball raduga cyane amafaranga y'agaciro arinjira mu gihugu abana b'u Burundi baratera imbere maze uburyo bakura muri izo nkino ukabafasha kwisahiriza maze wa mafuko ukaronka amafaranga nayo umunwa ukabona icyo ufungura birababaje kw'indoto z'ubwo rwaruka zigarukiye mu nzira ariko ntibizokwibagirwa ku mugwi wa Dinamo wabaye umugwi wa mbere w'u Burundi ukinye ihiganwa rya bar inyuma yo kurengana ibice biryamye
dusuzere n'amakuru avugwa mu makungu tukaba twarateguriwe na Blaise ndi kumwe nayo ariko arimenyereza hano kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi
inama nshinga mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 13 ntwarante yarayito itegeko ribuza urubuga TikTok rufise inkomoko mu Bushinwa gusubira gukorera ku butaka bwabo kuko ngo urwo rubuga rwe w'amabanga y'abanyamerika rukayashira leta y'Ubushinwa iyo nama nshinga mateka itegekanya kwemeza iryo tegeko mu gihe ubwo rubuga rwa TikTok gobandanya rukorana n'ikigo ByteDance gikomoka mu Bushinwa akaba ari naco ubwo rubuga rukomoka ko iyo sosiyete ya ByteDance isanzwe ari nayo ikoresha TikTok yahakaniye kenshi leta zunze ubumwe za Amerika ko idakorana na leta y'Ubushinwa ahubwo akari ikigo cigenga ariko bibivye impfagusa iryo tegeko rero rikaba ryemejwe ku majwi 352 kuri 432 y'abatoye ivyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yaheruka kubwira inama nshinga mateka ko yotora itegeko ribuza imbuga ngurukana bumenyi zikomoka mu bihugu bitavuga rumwe na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo ntizisubire gukorera ku gataka kabo ivyo rero bikaba bigiye gutuma n'izindi mbuga ngurukana bumenyi zikorera ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika zikomoka mu bihugu batavuga rumwe zihagarikwa mu misi iri imbere amakuru yo hanze tuyabandanirize muri Israeli aho igisirikare cya Israeli cyerekanye amasanamu y'ingene baraye bishe umwe mu barongozi b'umutwe wa Hamas aho yarari muri Libani ariko umugwi wa Hamas ukaba wabeshuje ayo makuru uvuga ko Hadi Mustafa igisirikare cya Israeli kivuga ko cishe ari umwe mu bagize umugwi wa Hamas ariko atari umutegetsi wo hejuru muri uwo mugwi mbere ko yari yavuye mu ikamba yo muri Palestina yitwa Rashidia ariko izo siguro zose Hamas yatanze Israeli ikaba yazamiriye kure kuko ngo uyo mugabo imbere yo kumwica babanje kumwiga ko kuko ari umwe mu bakoreye amabi menshi abayahudi kuva kera icyo gitero rero kikaba kibaye mu gihe hari haciye iminsi mike gusa umuyobozi wa Hamas Khalil al-Hayy bahuriye i Beirut muri Libani n'umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasra inyuma yuko habaye ibiganiro by'ubwumvikane ku gutanga gahengwe mu gace ka Gaza kuko bari mu kwezi kwa Ramadan ivyo biruko mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika n'ayandi maleta adasiba gusemerera kugira ngo intambara iri hagati ya Israeli na Hamas ihagarare kuko ngo bitabaye ivyo n'ibindi bihugu bishobora gushikirwa aho nko mu gihugu cha Libani hari umugwi witwa Hezbollah umaze iminsi utana mu mitwe na leta ya Israeli
ino ngaho duciye dusozerera ano makuru yacu ariko mu nkundire ndabasubiriremo ingengo nkuru zari ziyagize ikigo obera hamwe n'ikivugo cha Bujumbura cari muzo byahora abikorera ibyo bigo byose biturutse kuri Tanganyika imaze igihe iriko iraduga nayo nyuma yuko umugwi Dinamo uguwe mu ihiganwa rya bare y'2024 uno munsi niho batahuka. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu usozere mbandanya nifuriza ukwezi kwiza kwa Ramadan abamizima bose badukurikirana aho bari ku isi yose.